nimbuke
lesa silahlanya liphakathi dongile
yawungena phakathi dongana ngoba dongile imbondo